once for the ship that put to sea. The name of the ship was the Pearly of Tea. The winds blew up her boat, if down and below my bully boys blow. Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we take our leave and go. She'd have been 2 weeks from shore when down on her a right trail bore. The captain called her hand and swore he'd take that whale in tow. Ha! Soon may the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we take our leave and go. Da 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 da